Inyuma yaho umutambukanyi wa nyeni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ahejeje guhana uvuga ikibanza cy'inama Miss Burundi ni bisonga byo bazaza barakoreramo niho ku munsi wa kane kuri Club de Lac Tanganyika aho wari umunsi mpuzamakungu novuga wahariwe abigeme mu gisata cy'ubuhinga nguruka na bumenyi aho yaha rero novuga agashimwe abigeme batatu bwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ba mbere mu higanwa novuga bari bafise imigambi yarangurwa bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi nyene abo bigeme batatu novuga hari ku rwego rw'igihugu ati none abo bigeme bakoze iki abo bigeme rero uwa mbere yari Iradukunda Lydia novuga yazanye urubuga rwitwa Dandaza ubwo rubuga rufasha abadandaza gukurikirana ibidandazwa byabo aho baba bari hose uwa kabiri rero yari Ndahimbaza Esther ku mugambi wiwe ubuhinga bwo kuvomera ubuhinga bwo kuvomera ndibaza bavuze kuvomera ni kuvomera imirima canke n'ibindi bintu nyene bivomegwa wa gatatu akaba yabaye chancel bamuhaye ku mugambi wiwe wo gushikana kure ijwi ry'abana babigeme cyane cyane bantaho nikora ku mbuga ngurukana bumenyi nibaza abakunzi ba Isaac TV abadukurikirana cyane cyane uwo mukobwa mwa mwaramubonye ku ahanyene kuri Isaac TV aho twari twagendeye ibohero rikuru ry'ingozi ku aho twari twagendeye ku ibohero rikuru ry'ingozi kuraba abana en conflit avec la loi abana babigeme umukobwa chancel bamuhaye ndibazaca mu mwibuka uwo mutambukanyi rero novuga yabahaye uwa mbere rero akaba yaronkejwe imiliyoni 2 z'amarundi uwa Lydia uwa kabiri Esther akaba yaronkeje umuliyoni n'inusu hamwe wa gatatu chancel akaba yaronse novuga umuliyoni tugiye turaraba novuga kuva kuri Miss Ngoma amajambo yababwiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu novuga n'amajambo y'inkora mutima kandi ibintu ariko araba novuga abafasha canke abereka uhereye kuri Miss Ngoma kuri Miss Burundi ukaja no kwabo bigeme biraboneka yuko ashigikiye novuga imigambi y'abigeme ashigikiye indoto abigeme bariko baragira ama projet abigeme bariko barakora urabye hose yagenda arabatekerera n'amajambo akaba ha novuga n'umutwe aho muri Miss Ngoma yababwiye ko boshinga cooperative aha naho ikintu cy'ambere yababwiye ati atabuhinga ngurukana bumenyi nta terambere rihari icyo kintu novuga twese atabuhinga ngurukana bumenyi Isaac TV ntibaho atabuhinga ngurukana bumenyi ntushobora kuraba ibiganiro bica kuri Isaac TV nta kintu kimwe dushobora kugira novuga yashatse kubera ko ubuhinga ngurukana bumenyi buradufasha kugira ibyo dushitse mu migambi yacu novuga bikagera kure kuko atabuhinga ngurukana bumenyi bigarukiraho mu kibano ariko n'ubuhinga ngurukana bumenyi ibintu birakwira isi yose rero yarambwiye ababwira yuko ngo ubuhinga ngurukana bumenyi bukoresheje neza kandi mu gihe cyiza n'umwimbu mwiza uraza ni ukuvuga iyo ubuhinga ngurukana bumenyi novuga kandi urabye ku byo abo bigeme bakoze byorohereza abantu benshi kubera ko bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ari uwo onyi ashira umugambi wiwe wo gushikana ijwi kure ry'abana babigeme canke uwo afise umugambi ngo dandaza n'uwo afise umugambi wo kuvomera ni ukuvuga ibintu byose harimo ubuhinga ngurukana bumenyi ibintu byose novuga ngo biroroha umwe niwe yavuze ati isi iba ntoya yarongera mu majambo yababwiye yarongeye kuko urabye ibintu byose agenda arafasha bigeme agenda batekereye n'impanuro yarongera arababwira ati kutitinya gutahura ko ubwo buhinga butaraba abahungu gusa ni ukuvuga ntiburaba abahungu gusa n'abakobwa twese biraturaba kuko hariho kenshi tumenyereye umwigeme n'umuntu kera bavuga ngo ni uwo gusenya ni uwo kuvoma ni uwo gusasa ariko hari ibindi bintu byinshi umwigeme ashoboye nico rero yabahamagara ati ntimwitinye birya n'abahungu bashoboye ubwo harimo n'ubwo buhinga ngurukana bumenyi mwe byose namwe murabishoboye yarongeye abasaba ubushikiranganji bujejwe gutumatumana ko amakuru n'ibinyamakuru yuko bokwiza novuga ubwo buhinga hose mu gihugu cyacu cy'u Burundi bokwiza ubwo buhinga ngurukana bumenyi aho rero novuga uko mubibona ko aya mafoto ivyo birori hari hitabiyemo abantu benshi harimo umushikiranganji wo gutumatumana ka amakuru n'ibinyamakuru hakaba harimo abamisi n'ibisonga byiwe umushikiranganji nawe ikintu yababwiye yabamenyesheje yuko ubushobozi bw'umwigeme bwo gukoresha ubwo buhinga buri hasi cyane no vuga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi gukoresha ubuhinga ngo bukana bumenyi kubigeme biri hasi ntibiratera imbere kubera ko ngo usanga kenshi byitirirwa aba ntiburatera imbere kubera ko usanga kenshi byitirirwa abagabo kandi uwo mushikiranganje yabemereye ko hagiye kuza n'ibigo bizotuma abenegihugu bakabakaba ibikoresho by'ubuhinga ngurukana bamenyi kuko hariho nk'umuntu novuga hariho umuntu arinda akura akamafushika nk'imyaka 200 atarakora kuri ordinateur aho naho niho nta ibuhinga bwose bisaba omwe imashini basi imashini nico gituma rero yabemereye yuko hazoba hari ibigo mu gihugu bizofasha yaho nujya muntu nujya bose bashobora gukorako omwe bakamenya ati ibi nivyo bikoresho dushobora gukoresha mu buhinga ngurukana bumenyi nkuko bavuze yuko ari leta mbyeyi leta nkozi biko byigaragaza na cyane cyane mu gushigikira abigeme n'imigambi yabo kuko uravye neza nyenicubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye agenda arashigikira abigeme mu bintu byose haba gutuma tumana kamakuru haba mu kubahano vuga ibyiyumviro haba mu kubahanura wowe rero ukurikirana Isaac TV nibaza yuko uri umwigeme nawe ibi bintu bitogusiga nkuko yabivuze atabuhinga ngurukana bumenyi nta kintu na kimwe gitera imbere atabuhinga ngurukana bumenyi iterambere ntirushobora kuhashika tumenya novuga dushobora kumenya ibyabereye mu gihugu kibanyi abo mu gihugu kibanyi bakamenya ibyaberenga kubera ko ubuhinga ngurukana bumenyi ni Isaac TV rero kuri micro mwako muvugana na Mucho Centre la Tete hama utaragira subscribe gira subscribe hama ikiganiro kikuryoye gira share bishobotse udusigire n'aga commentaire hama utaragira subscribe vraiment hari ibintu byinshi ukabiragusiga nahaweho kunyaragaza abakunzi ba Isaac TV ndabakunda rero cyane murabizi kumwe namwe tuba twumva turyowe tuba twumva dutesa ni mwe ba boss bacu ciao ciao.